Haleluya. Sanibonani egameni lika Jesu. Ngiphinde nginamukele ngegama elimangalisayo, igama eliphezulu kwamanye amagama, igama esingena ngalo empini, igama esibiza ngalo izinto, igama esikhuza ngalo imimoya eshabalala. Ngiyawamukela futhi ekuseni egameni lika Jesu Christ wase Nazareth. This is Pastor Sabelo Zulu. I greet you all in the name of Jesus Christ. Wherever you are, nomndeni wakho, sanibonani, sawubona gogo, sawubona mkhulu, sawubona mtomusha. Ngiyakwamukela futhi kuyi-Sunday namhlanje ke. Ngifuna ukuthi ke namhlanje sithole izwi likaNkulunkulu ke. Siyazi ukuthi izwi likaNkulunkulu uma lifundwa lisuke lingafundelwa ukuthi liyonyamalala emoyeni. Kusuke likhona eliqondane naye, eliyomthinta, eliyomshintsha impilo, eliyomcorrecta, eliyomkhuza. Ayi, akona ukuthi uNkulunkulu ungithumele kubani namhlanje, kodwa uNkulunkulu ungithumele kuwe ukuthi ngikhulume nawe. Ngifuna nje sivule iBhayibheli lethu lapho ku-1 Samuel chapter 1 verse 1. Samuel wokuqala, iverse yokuqala, isahluko sokuqala. Ayi. Thatha i-tablet yakho, thatha iBhayibheli lakho, sifunde nalizwi likaNkulunkulu. Ngizofunda nge-version yesiNgisi. Wena lapha ekhaya sebenzisa i-version yesiZulu, umuntu nomuntu omdala. Asifundeni 1 Samuel chapter 1 verse 1. Verse 1 funde ngalendlela. There was a certain man of Ramah times, Zophim of the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, son of Dohu, son of Zuf, and Ephath. Verse 2, he had two wives. Ngicela ukuthi underline lokho. He had two wives. Ubani onamakhosikazi amabili? U-Elkanah. He had two wives. The names of the one was Hannah, and the name of the other was Penina. And Penina had children, but Hannah had no children. Verses 3. Now this man used to go up year by year from his city to worship and to sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh, where the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, as the priests of the Lord. Ngifuna sibuyele kaphushane ke kuverse 2. Lalisivezela khona ukuthi ke u-Elkanah uma namakhosikazi amabili, eyokuqala kwakunguhana, eyesibili kungupenina. Then iBhayibheli liyasihlukanisela ke kahle ngamakhosikazi wakhe ukuthi ke uPenina wayeney'ngane but uhana enganabantwana. So le vesi liyaqhubeka liyaphezulu kakhulu. Verse 3 likhuluma ngomnyeni wabo u-Elkanah ukuthi njalo ngomnyaka u-Elkanah wayekhuphukela kwenye indawo, la efike khona ashiye umhlatshelo wakhe, la efike khona enze i-sacrifice kuNkulunkulu. Wayehamba phela, uma sikhuluma nge-sacrifice, wawufika uyenza leyo nto uqele noma ubonge. Ayi, but ithizwi likaNkulunkulu ke ngelinye ilanga uPenina noHana no-Elkanah bayakhuphuka baya kuleyo ndawo ngoba bajwayele ukuya khona. But inkinga eyayikhona ukuthi ke imkhuleko kaPenina yaphendulwa ngoba wayeney'ngane, but uHana elokhu akhuphuka njalo eyokhuleka phezulu, imkhuleko yakhe was not attended yet. Ngicela u-underline ukuthi was not attended yet. Phela uHana wengakhona ukuzala, but iBhayibheli isivezela uHana esewumuntu osokhulile, okusho ukuthi ke uHana was more than 60 years but no kids, no grandson, nothing. Kodwa into anayo uHana umyeni. Hayi, rakhabo sihamba khalasiya. Uma sifunda iBhayibheli liyasivezela iBhayibheli lithi ngesikhathi uPenina, ngesikhathi uHana, ngesikhathi u-Elkanah befike phezulu bakhuleka, befika beshisa umhlatshelo, lithi izwi likaNkulunkulu uyakhuleka uHana, ukhuluma noNkulunkulu. Ngoba phela uyabona, uma usebunzimeni akusho ukuthi stop ukukhuleka, kodwa inkingo sukukizo zikusondeza kakhulu noNkulunkulu. Into onganayo akusho ukuthi you need to stop to pray. You need to pray until something happens. In the name of Jesus. But lithi izwi likaNkulunkulu uma befika bekhuleka noPenina uyakhuleka noHana uyakhuleka. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu uma bephezulu babona uHana uyamoyizela, babona uHana uyasmayila. Sikhumbule ukuthi uHana kanabantwana, uPenina uneyingane, ngoba abantu abona something bayadelela kubantu abanganalutho. Those who have, they can mock those who don't have. Ey uNkulunkulu wami, ngoba uHana kanabantwana, uPenina unabantwana. Lithi izwi likaNkulunkulu uHana wamoyizela, afikelwa ukumoyizela. Uma amoyizela lithi izwi likaNkulunkulu wathi uPenina, weHana kanti uva iwayini na umoyizela wedwa na. Eish, kodwa kwakuyisikhathi ukuthi uNkulunkulu aphendule umkhuleko kaHana. Uma sichubeka neBhayibheli, uHana wakhulelwa. UHana wayithola ingane. UHana iwumpu yakhe yasiyabamba. Isalukwazi esikhule kakhulu makade bona ese more than 60 years engatholi ingane, but kwafika isikhathi la akazala khona ingane, ngoba uNkulunkulu abosha akasinikeza into ngoba siyifuna, usinikeza ngoba kuyisikhathi sakhe hayi sethu. Ngoba thina hayi uma sifuna into sifuna into esiyiboninge, kanti uNkulunkulu ufuna usinike into ephebhilonga kithi. Hayi yayayayaya, phela uNkulunkulu akakwazi ukudeka itafula kungekho abantu abakuhlekile, kungekho abantu ababukusile ngawe, kungekho abantu abakujajile. Phela uHana wayesedelelilwe, edelelwe ubani na? UPenina onabantwana, esemdelelile, esethatha amandla ngawo. Angazi bangakho abantu abasakudelelile wena ngento oyifunako ngoba unganayo. Angazi bangakho abantu abasakutshelile wena ukuthi le nto oyifunaka ngeke ube nayo, kodwa uthi uNkulunkulu wami ngitshele namhlanje ukuthi nothing is impossible. Something is coming yet. Ungayekeli ukukhuleka, khuphuka uyocela kuNkulunkulu. It's not late. It will never be too late. UHana wayesemdala egugile, kodwa wakhona ukuthola ingane. Besamhlekile uPenina, basamhlekile abantu, kodwa uNkulunkulu wayenza iwumbi yakhe yaba fertile. In the name of Jesus. Mhlawumbe wena ucabanga ukuthi-ke sokhulile angeke ube uthisha. Mhlawumbe wena ucabanga ukuthi ukhulile angeke uthenge imoto. Mhlawumbe ukhulile wena ucabanga angeke ushada. Kukhona uNkulunkulu akwenzako ngempilo yakho. Kukhona uNkulunkulu akwenzako empilweni yakho. Ngilethele message ukuthi namhlanje na